Naam, tunatoa shukrani zetu za dhati kwa wadhamini wetu. African Power Machinery, Sasi Logistics Limited, Golf Ventures, X-Class, Mawasiliano Park, Msauzi Company Limited, Maznat Limited, iSpire, Nengelo Oil, Waispa, Swahili Sweet Shop, bila kusahau, St. Mary's School. Kwa sababu yenu, Homegym Festival and Fun Run 2021 imefana.